through constant collaboration with the National Department of Public Works and Infrastructure, the South African National Defence Force has, through Operation Chariot, built a little over 14 bridges for distressed communities in the KwaZulu-Natal province alone.
Okhulumayo ubongani Mashinini, o president wa Setapane High School. Ngithanda ukuthatha le thuba ngibonga kakhulu kwi South African National Defence Force ngokuningi esebayisenzele khona ngokufika kwabo. Empeleni ekufikeni kwabo la besinokwesaba kancane ngoba kungajwayelekile ukuba namasosha eduzane. Kodwa kuningi kakhulu esikufundile kubona. Ngithanda kakhulu ukubonga ngoba senzele kona as the technical students. Basenzele amatafule esikwazi ukuthi senzele ama-practicals kuwona. Esikhathini-ke esidlule bekuyinkinga kuthina ukuthi sikwazi ukwenza ama-practicals due to mhlampe kezene ukusola amatafule lawo. But since sesinawo amatafule, we can now even draw kula matafule abasenzele wona laphana. Baphinde basenzela futhi amatafule amanye for ama-students enza i-consumer. Esithanda ukubonga kakhulu nane-class abasenzele lona. Ngicabanga ukuthi kune-shortage nje esikoleni yamaklasi. So kuleli klasi abasenzele lona sesizokwazi ukuthi nalo silisebenzise ukuze mhlampe kezeni sikwazi ukuthi sifunde ngokwanele.
Other provinces across the country have also benefited from our soldiers' humanitarian and community support initiatives through this Bridges of Hope.
Angithande futhi ukubonga kakhulu nge-bridge. I-bridge bekuyi-challenge enkulu kakhulu njengoba mhlampe isikole sihlukanise indawo ezimbili phakathi. Ingane ebezikade zingaphesha kwe-bridge bekungelula kuzona ukuthi ziwelele esikoleni ukuzofunda, ikakhulukazi esikhathini sasehlobo uma ngaba imvula inetha. Kodwa since sekukhona i-bridge, ngicabanga ukuthi kuzoba lula kuwo wonke umfundi ukuthi akwazi ukuthi awele eze esikoleni. Angicabanga ukuthi angangeke kusaba khona ama-excuses mhlawumbe ukuthi umuntu akakwazanga ukuza esikoleni ngesizathu sokuthi i-bridge mhlawumbe kezeni-ke belingekho noma begcwele umfula akakwazanga ukuthi awele. Sithanda ukubonga kakhulu ngalokho. I-bridge alisizanga futhi-ke iy'ngane zesikolo zodwa. Kepha-ke nomphakathi wonke usizakele kakhulu ngoba abantu bebengakwazi ukuthi bawele baye emadolobheni uma ukuthi umfula mhlawumbe kezene ugcwele njengesikhathini sasehlobo. So sithanda ukuthi sibonge kakhulu ngaloko, sizakele kakhulu empela.
Njengoba ngeke ngasho ukuthi eminyakeni emibili edlule kuye kwagcwala amanzi ngendlela yokuthi kungahambeki, kuneemoto ezahamba kulela bridge. Iy'ngane eziningi ezihlala ngaphesha kwe-bridge zingakwazi ukuza esikolweni. Ongangokuba nawo othisha abahlala ngale kwe-bridge ade bengakwazi ukuya esikoleni for more than 2 weeks nabantwana. Ikakhulu-ke nomama abaphekayo baka-nutrition bahlala ngale kwe-bridge. Lokho kusenze ukuthi kungakwazi ukuqhubeka lutho ngoba ne-transport okuya ebhedlela nokuya edolobheni ingale abantu abahlala ngaleyo bridge ade bengakwazi ukunyakaza. Yingangithi ngendlela esisizakale ngayo nge-bridge ingaphezulu kokucabanga.